provide it my phone, or we can switch that right now, we can make it so that, you have a different phone number. Well, that defeats the whole purpose, buddy. The whole reason I want my phone to work is, so finally, you know, like 3 months, and they charge us every month. And finally, I said, all right, guys, turn it off. I'm not paying it any longer. Paid 3 months of service.
Da 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 da